so look at me.
Toro imata no kue, aueta kue.